Ulipata wapi gari wakati unasoma?
Nilinunua.
Ulipata wapi hela?
Nimepata mkopo chuo 100% plus boom. So I was saving my money.